Ibirori byo kwibuka imyaka 60 iheze umuganwa Rudoviko RWAGASORE yahabuje nayo kwikukira agandaguwe mu ntarangozi byatangujwe n'inkuka ya misa yo kumusabira yahererejwe muri paroisse na cathedrale Cœur Immaculé de Marie yo mu gisagara ca Ngozi bavya byatewe iteka n'abajejwe intwaro uhereye kuri buramatari w'intara ya Ngozi ibipode baranyikwa mu stanteri wa commune ya Ngozi n'umutamukanyi wiwe abarongoye inzego z'ubutungane izo kwivuna abansi n'iz'umutekano n'abandi mu nziguro y'ijambo ry'Imana patiri mukuru wa paruwasi ya Ngozi yasabye abaraho kuzirikana ijambo ry'Imana ariko kandi bibuka n'ubutwari bwaranze umuganwa Rudoviko RWAGASORE. Patiri Tadenzi ga Masabo yamenyeje ko umuganwa Rudoviko RWAGASORE atabayeho yiyumvira ubuzima bwiwe gusa ahubwo nyabuna yabayeho yiyumvira n'abandi cyane cyane yifuza kubona ko Burundi ukeneye gutera imbere bubanje kuronka umwidegembyo nyawo. Patiri mukuru wa paruwasi ya Ngozi yavuze ko umuganwa Rudoviko RWAGASORE yifuza ko abarundi bava mu bukene bakiteza imbere bagashira hamwe mu bikorwa kandi ngo ntiyashima urenganywa ntashime kandi abarira amaboko acasaba abakristo baraho kurabira akarorero keza ko kwitanga ku muganwa Rudoviko RWAGASORE uno munsi bige kubungabunga iragi yabasigiye ati aradushikanye ku ntayo yo kwikukira araduha umwidegembyo ariko kandi padiri akongera ko yuko tugikeneye kwikukira nyakuri mu kudafa ibyo twakiriye mu nyigisho ziva ahanahandi batabanje kuraba icyo izo nyigisho zobamarira canke zomarira igihugu ariko kandi hakaba kwisunga amategeko y'Imana muri byose kandi bazirikane ko Imana izohembera umuntu ku byo yakoze akiri ku isi. Ibirori byaciye bibandaniriza ahari icyibutso cy'umuganwa Rudoviko RWAGASORE aho abari aho babanje kumviriza ibyaranze ubuzima bwiwe haciye hakurikira gushira ingori z'amashugwe ku cyibutso ciwe kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi aho hatanguye buramatari w'intara ya Ngozi epipode baranyikwa hakurikira umustanteri wa commune ya Ngozi n'umutamukanyi wiwe kacakurikira kandi abarongoye imigambwe mu ntara uhereye ku munyamabanga w'umugambwe SNDFDD mu ntara waserukiye umugambwe Iprona ari nawo umugambwe wa RWAGASORE hakurikira ubuserukizi bw'umugambwe SNL hakurikira Sahwanya Frodebu Kodebu iragijyanda daye hamwe rero n'abaserukiye umuhari ugwaruka hamwe n'abakenyezi bo muri uwo mugambwe. Inyuma yaho abaraho bace bumviriza ijambo RWAGASORE Louis yashikirije inyuma yo gutsinda amatora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 61 bayejeje kumviriza iryo jambo buramatari w'intara Ngozi epipode baranyikwa yaciye afata ijambo aho yakengurukiye abo bose bitavye ibirori by'uwo munsi akaba yaciye aboneraho no kubatumirira kuzokwitabira umunsi tuzoba twibuka inshingu ya demokarasi ku wa 21 kuno kwezi nyene.